In ile monade, Yesu nopuonjo jopuonjrene kaka owinjore gi lem. Kaka ondikie Mathaya 6 matindo 9 nonyisogi niya, un onego ulem kama. Wuonwa manie polo, nyingi mondo miluor. Lochini mondo bi kendo dwaro mari mondo timre piny kaka timore polo. Miwa chiemo moromowa kawuono kendo iwenwa richowa kaka wawene joma timonwa marach. Kik iwewa donje tem, to reswa e richo ni mar loch gi teko kod duong' gin magi nyaka chieng'. Amen. Kidwaro yudo alam mar wuoro kaka Skiza tune mari, di mana *#8111*925#. Bende, inyalo di 111 kiwinjo kao ywak e simb ng'ama igochone mondo in bende yude.